This channel has been established for visually impaired people. For the visually impaired people, voice narration and a written expression are also provided for the hearing impaired. Don't forget to subscribe to our channel. Waitaha is an early historical Maori Iwi tribe or nation inhabitants of the South Island of New Zealand. They were largely absorbed via marriage and conquest first by the Kadi Mamoy and then Gai Tahu from the 16th century onward. Today those of Waitaha descent are represented by the Gai Tahu Iwi. Another Iwi known as Waitaha is said to have lived in antiquity in the Harowhenua area of the Lower North Island. Contents 1 Latter Day Claim 2 Organizations 3 See also 4 References 5 External links. Latter Day Claim in 1995, a book by controversial author Barry Brailsford, Song of Waitaha, The Histories of a Nation, claimed that the ancestors of a nation of Waitaha were the first inhabitants of New Zealand, three groups of people of different races, two of light complexion and one of dark complexion, who had arrived in New Zealand from an unspecified location in the Pacific, 67 generations before the book appeared. The book was controversial and the subject of political and tribal debate in New Zealand, and all reputable historians deny that this claimed Waitaha ever existed, although a series of further books, websites and events have addressed these claims. They have been widely disputed and dismissed by scholars. Historian Michael King noted, there was not a skerrick of evidence, linguistic, artifactual, genetic, no datable carbon or pollen remains, nothing, that the story had any basis in fact which would make Waitaha the first people on Earth to live in a country for several millennia and leave no trace of their occupation. Organizations. Several organizations have Waitaha as part of their title, often as a synonym for Canterbury or in a generic ancient links to the land sense. Some are Waitaha Scout Group, based in Dunedin, Otago, Waitaha Cultural Council, Christchurch based performance group Canterbury, Waitaha District Council of the New Zealand Educational Institute, University of Canterbury, Te Wara Wananga o Waitaha. See also pre Maori settlement of New Zealand theories. References. Carat Gai Tahu are the Iwi comprised of Gai Tahu Wanui, that is, the collective of the individuals who descend from the five primary hapu of Gai Tahu, Ngāti Mamoe and Waitaha. www.ngaitahuiwins. Carat Michael King 2003 The Penguin History of New Zealand. Penguin Books. ISBN VE List of Iwi and Hapu. Te Tai Tokerau Murifanua Te Aupouri Ngāti Kahu Ngāti Kuri Te Patu Te Rerawa Gai Takoto Waingaroa Napuhi Ngāti Hine Ngāti Wai Ngāti Watua Tamaki Ngāti Watua Ngāti Watua o Kaipara Te Uri o Hau Te Roroa Ngāti Watua o Oraki Te Tau Ngāti Rihua Ngāti Manahiri Te Kawarau Amaki Ngāti Tamo o Te Akatai Waiahua Ngāti Maru Te Patuchirikari Ngāti Paua Gai Tai Ki Tamaki Ngāti Tamatera Ngāti Whanaunga Ngāti Te Ata Waikato Tainui Hauraki Maruchawahu Ngāti Maru Ngāti Paua Ngāti Rongo Ngāti Tamatera Ngāti Whanaunga Ngāti Hako Ngāti Hei Te Patuchirikari Ngāti Poru Ki Heratanga Ki Mateora Ngāti Pukenga Ki Waiau Gai Tai Ki Tamaki Ngāti Rahiri Tumutumu Ngāti Tera Tokanui Tainui Waikato Tainui Ngāti Mahuta Ngāti Te Wehi Ngāti Pū Ngāti Maniapoto Ngāti Paredakawa Ngāti Raukawa Ngāti Kuroki Kahukura Ngāti Hawa Ngāti Hainrangi Puakani Ririhu Tauranga Moana Ngāti Pukinga Gai Te Rangi Ngāti Ranginui Arawa Te Arawa Ngāti Makino Ngāti Pikiao Ngāti Rangiteoriri Tapuika Ngāti Terafai Tuhorangi Uinuku Kapako Ngāti Whakau Waitaha Ngāti Tahu Ngāti Kearoa Ngāti Rongomai Ngāti Rangiwawehi Ngāti Rangidihi Ngāti Tufaritoa Ngāti Hotu Ngāti Turangitukua Matatua Ngāti Awa Ngāti Manawa Ngāti Wara Naitai Te Whakatahia Te Whanoa Apanui Gai Tuho Ngāti Ruapani Te Tai Rawhiti Nariki Kaiputahi Ngāti Poru Te Aitanga Ahauiti Te Aitanga A Mahaki Rangawhakata Gai Tamanuhiri Takidimu Ngāti Kahununu Ngāti Rangomaiwahine Ngāti Rakaipaka Ngāti Te Watwapiti Te Wairoa Ngāti Pahawara Ngāti Hainuru Mangahāruru Tangitu Heratanga Tamatia Rangitane Hauauru Ngāti Tama Ngāti Mutunga Te Ati Awa Taranaki Ngāti Maru Naruahine Ngāti Ruanui Nā Roru Te Ati Haunui A Paparingi Ngāti Hau Te Korawai O Wainuiarua Nati rangi nati apa nati hawiti te moana o raukawa rangitane muaupoko nati raukawa nati toa te atiawa ki fukarangatai te ati awa taranaki wanui ki te apoko o te ika te tau ihu maori nati toa te atiawa o te waka a maui nati apa ki te rata rangitane nati kuia nati rurua. Nati koata nati tama waipounamu gai tahu kati mamoi rikohu nati mutunga moriori tribes that are located in both the North and South Island.